Asi ndo pandataka kuona munhu anofara akagara achiti handisati ndamboona munhu anofara zvakadai akagara achizvivaa bumbu achifarira katomba.